shandu kwa Mozambique hapa zvino. Zvibhoro niko zvivona auno yapanda. Chiri dzicho dadza madi.
Bye. I don't know number. I'm a big guy.